tugiye gutanga ishimwe no gusimba
bio
turasoza iminota itanu duta
manawe 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 manawe